Ay, Mafi. No. Doña Corinza. Doña Corinza.
Hey. ¿En qué estás? Canti. ¿En qué estás? ¿En tus?
Hey, baby. Hey, baby. Terrible nightmare, baby.
Nkosikazi, uphupheni?
Ngiphuphe wena, uthengele umantu i-gift. Maceda, nganitwisha lithu, nganifake ezulwini.
Nkosikazi, uphuphe mina, ngithengela umantu isipho. Hhayi, nkosikazi, kodwa uyazi ukuthi mina ngithanda wena, angithi mina ngishade wena. Ngeke ngithengele umantu mina i-gift.
Hey, yes, that dream felt real, baby. Koto, baba, would you cheat on me?
Hayi, nkosikazi, I wouldn't cheat on you. Ngiyakuthanda, nkosikazi. Kodwa uma ngingachita, ungangibulala vele.
Yes, uma ngangichitela mina ngakucisha, baba, ngakufaka ezulwini manje. Hey, baba, hey, le phupho leli ngithusile.
Yo, hayi, nkosikazi, sokhuluma ekuseni ngale ndaba. Silale, ngikhathele mina.
Hey. Hey, snack. Hey. 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 Hey.